mwara nita mbele wana mafa Wano mutitaka siya wana wangu vese Wana kasuo wana wangu kotwe
Yui yui
kasuo wana wangu kotwe
Wana
kasuo wana wangu kotwe
Yui yui
kasuo wana wangu kotwe
Wana kasuo
wana wangu kotwe
Nini
kasuo
Don't go, yeah, boom, my tango.